xa sivuma lengoma sivuma sinikezela kumalungu amaqela omculo wezenkolo nathe apha ebudeni bexesha alandulela eliphakade sithetha ngabantu abazalwane abafana noMac Masizi weMasizakhe Christian Soldiers umnikelo kabinza umzikayise kandinga beBuntingville YMG uwelile kaSenqane wamadodana asewesile nabanye abazalwane nezihlobo zethu ezilandulelayo eliphakade nesinethemba lokokubana apho bakhoyo bayadumisa bevuma ngalo mazwi angatshiyo athi umbhali ngenye imini xa ebhekisa kuthi thina bantu basephezu kwegade lomhlaba athi nina nisindileyo ekreleni hambani ningemi yiyo ke le nto usiva sinethemba lokubana ngenye imini siya kubabona
hamba sobonana ematshuneni
Jesus, come and live with me.
Yeah.
Oh, Yeah. Oh,
kuma bati bayamasi
imi sebenzi ayayikhangela bayafuma
bati bayamasi
imi sebenzi
ayayikhangela
bayafuma
bati bayamasi
imi sebenzi ayayikhangela
bayafuma
bati bayamasi
imi sebenzi
ayayikhangela
bayafuma
bati bayamasi
imi sebenzi
bayamkhangela
bayafuma
bati bayamasi
imi sebenzi
bayamkhangela
bayafuma
bati bayamasi
imi sebenzi
bayamkhangela
bayafuma
bati bayamasi
Uteliwe ushiwe ngabantu uyindoda enomvandedwa
Oh, abafangeli bobane bayangqinelana ngomcimbi woqoqo kwetyala likaYesu kwinkundla ezahlukahlukeneyo. Ngoku simbona uYesu ephuma kwinkundla yokaPilato ethatyathwa ngamaJuda emsa endleleni ebheka eGolgotha apho azawubethelelwa khona. Kulaa ndlela ebheka eGolgotha zininzi izikhaleko ezenzekileyo, sasaphula sinambalwa ngoba okokuqala uYesu khangalale ubusuku bonke ukhangela kadiniwe umzimba ubethiwe ulidlaza ligazi. Yiyo loo nto athi sawudibana nentombazana enguVeronica kule ndlela imosula ubuso ngelaplayo zakushiya kumfanekiso wobuso bukaYesu. Kalilaphula le ntombazana uyawa uYesu bakhona kule ndlela ze kunyanzelwe uSimoni waseKirene ngamaJuda okuba uthwale lo mnqamlezo kaYesu ancesane naye. Uthi uYesu usakuyijonga le ndoda yaseAfrika athi kuyo, nyathela apho benyathele khona khona ukuze ungabuva ubunzima balo joko ndiyitholeyo. Bakhona kwakulaa ndlela udibana noomama belila athi kubo, zintombi zaseJerusalem musani ukundililela mna, zililelani nina kunye nabantwana benu, ngoba xa kunje kumthi omanzi kuya kubekela phina kumthi omileyo. Ukufika kwakhe phezu kwentaba eGolgotha ambethelela amaJuda, ambethelela amaJuda, ambethelela amaJuda, wawathatha amazwi uYesu phezu kwentaba. Yiyo ke laa nto sivuma le ngoma sisithi
solo.